mu kirundi barayamaze bati igisho cy'uwundi ntiri gushimira umugeni nkuko namye ndabibabarira kuva kare genda tandukanye cyane na wa promoters cyangwa wa presenters mwirwa murabona bacana cyana ku mbuga zigiye zitandukanye haba za Facebook, YouTube, Instagram n'izindi kuko ivyo babona n'ivyo jewe mbona biri so difera bitandukanye cyane mba mbona byinshi abakozi b'umuziki mba mwifuza kumenya mugabo mwarondeye mukabura mba menya inyota mufise y'ivyo mba mwifuza kumenyana cyane cyane vyerekeye umuziki vyerekeye abaririmbyi bacu vyerekanye na entertainment yacu ya Bujya Flavor uyu munsi nuko namye ndabibabarira kuva kare nabazaniye top 10 y'abaririmbyi kazi b'abarundi babigeme b'abarundi kazi basa neza bafise ponze iza ugerageje kuraba ushobora kuvuga ati uyu muntu ararenganya abahungu ndazi turazinanye umuntu ashobora kurengana akavuga ati ati umwana ni so nabo nibo bantu rero nashobora kubazanira uyu munsi ba 10 ba mbere mu baririmbyi kazi bose dufise muri azikari benshi bararenza ba 10 ariko uyu munsi twashimye kubatondekera urutonde nka Stentive Worldwide urutonde rumeze neza rw'abaririmbyi 10 basa neza ushobora kuraba ukavuga ati much respect kuri uyu mugeme umubyeyi yamubyaye yaravyaye neza ntiriwe ndabarambira turaza kuhera ku nimero 10 nkuko twama tubikora tugarukirize ku nimero ya mbere aho tuza kwihenda muri ibaza twebwe gusa amaso y'iwacu ivyo yabonye nivyo vyibi tugiye kubashikiriza inimero 10 ni B Cobra no murapere w'umurundi ari kugerageje kuraba isura yiwe kagerageza kuraba gapokiwe numwigeme w'isuku numwigeme asa neza afise uburebure bumukwiye numwigeme afise amataye nko muri kumwe yabona kora no mafoto numwigeme none hatakintu ushobora kumugaya ko uravye ivya bigeme baba bafise nimero 9 yashoboye gufatwa numwigeme bita Mary ndibaza benshi muramunsi numwigeme afise umubiri ukwiye numwigeme afise uburebure numwigeme yifitiye n'agafaranga gakwiye numwigeme ngira ngo nkubwirije kuraba no mafoto ariko aracana cyane hano kuri ekara yanyu murashobora kumubona neza imbere n'inyuma yashoboye gufata nimero 9 nabifashijwemo n'ubwiza muri kumurabona ngaha kora no mafoto ariko aracana cyane kuri ekara yanyu nimero 8 yashoboye gufatwa n'umuririmbyi kazi ariko araza mu muziki ki w'u Burundi afise indirimbo imwe ku rubuga rwe rwa YouTube ni Wise Rabesto niwe yashoboye gufata nimero y'umunani abifashijwemo n'ubwiza muri ko murashobora kubona kuri ano mafoto ariko aracana cyane ko urabona ko ari umwigeme afise umubiri ukwiye inyuma harubatse abahungu benshi ndazi ko dukunda abigeme bameze nk'uku bafise amataye aboneka ushobora kurengana kamwekana mugenzi wawe ati ugeniwo girlfriend wanje ni ivyo vyashoboye kumufasha kugira ashobore gufata ikibanza cy'umunani Wise Rabesto ikibanza cindwi kigashobora kuba cagiyemo umuntu benshi mudashobora kuba mwemera yuko bishobora kugijyamo umugabo abifashijwemo n'ubwiza bwiwe yashoboye kugifata ni Shani Queen gitandare benshi niko nkunda kumva bamwita niwe ashoboye gufata ikibanza cindwi yarakoze byinshi ndibaza benshi muramuzi ugerageje kuraba abantu iyi saha iki kibanza arakimerita kuko uravye ubwiza ukaraba amataye yiwe ukaraba n'ingene yifata urashobora kubona ati kweru no mwigeme ni mwiza yagwaniwe n'abaririmbyi benshi kandi ni isaha urabona ko bakimwitararika kandi bakimwitaho Shani Queen n'umwigeme mwiza urabona amaso yiwe nayo akuravye umenga araguhamagaye nimero ya 6 yashoboye gufatwa n'umwigeme bita Ines Rwagere uyu we yongera benshi muramuzi nagakobwa nawe wowe uri umugabo wowe uri umwana utegereza kumukunda cyangwa utegereza kumwipfuza bivanye n'ijwi yifitiye kandi n'agakoba yifitiye ni umwigeme w'isuku kandi yambara akikwiza murabona amafoto ariko aracana cyane ko ngaha ni umwigeme asa neza ni umwigeme yambara neza ni umwigeme avuga neza mu bigeme beza rero mu baririmbyi kazi b'abarundi nta mpamvu nimwe tushobora kujyamo kandi iki kibanza ndibaza aragikwiye ikibanza cya 5 cyashoboye gufatwa n'umuririmbyi kazi w'umurundi bita Muhoza benshi ndibaza ntimumuzi ariko ku ndirimbo yiwe umuti ugerageje kuraba no mafoto ariko aracana cyane ko hano kuri ekra yanyu urashobora kubona ati vraiment iki kibanza ntibamwibye cyangwa ntibamwibiye iki kibanza aragikwiye n'umukobwa ubona umwanya wose umenga ariko aramwenyura umenga ariko arasmiringa n'umuntu utigera ubona ashavuye amafoto yose nka yose dufise hano urabona neza yuko ari umukobwa yimereye neza afise amataye meza arahagaze neza afise umubiri ukwiye afise akapo ka noire ka branche ka bre ari hose mu mucamake urabona ko ari umuntu yifitiye n'isuku kandi n'agafaranga burya mu bwiza karafasha. Nimero ya kane yashoboye gufatwa n'umuririmbyi kazi Monkanze Mona Warda muramuza benshi bintu kwirwa turamuvuga ko byinshi n'umuntu gerageje kuraba ibyiwe shobora kuvuga ati naje ndifuza guhura nawe basi niya nyimo urukundo nzofumenjyana gafoto nawe byume byumye. Mona Warda rero yashoboye gufata kino kibanza yifashijwemo nano mafoto muri ko murashobora kubona yashotse muri muno mwaka wa 2023 twababwiye kino list ari y'abakobwa babonekana yuko ari beza muri uno mwaka wa 2023 mbere yuko ushobora kurangira saba kobwa beza urumva bibihe byose ahubwo n'abakobwa beza bashoboye kugaragara neza muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ikibanza cya kane twababwiye ko ari Mona Warda. Ikibanza cya gatatu tugashobora kukibonamwo La Namba, La Bosi, Natasha, La Yeye n'amazina menshi yiyita yashoboye gufata ikibanza cya gatatu agifashijwemo nano mafoto muri ko murashobora kubona agaragara hano kuri ekra yanyu. Natasha cya mbere na mbere urabona nawe nyine ko afise amataye akwiye aruzuye mu ncamake kuko urabona yuko atanze arafise arafungura bikwiye umubiri urakwiye arakora amashofema uwo kugira yuko abyaye kabiri ntabyo ushobora kwemera muhuye akakubwira ati kiniho nkiza nanite urashobora kuvuga ati byensuye urashobora kuvyemera ugasanga witaye mu rudubi kumba afise umwana ushobora gutongotsa ikibanza cya kabiri cyashoboye gufatwa n'umwigeme mwiza cyane twabuze uko tubigira yari gushobora gufata n'icya mbere ariko bivanye n'uburi mu kibanza cya mbere twabuze aho tumuhera kugira dushobore kumuhindura byakunze bibuka nyine bibona aho cyashoboye gufatwa n'umwigeme bita Monia Frere na jifise mugabo ndibaza nimba mukunda gukurikirana indirimbo ziwe muramuzi amafoto yiwe ku mapeji agiye atandukanye Instagram arapostinga cyane Facebook arapostinga cyane Snap n'izindi mbuga zose zigiye zitandukanye. Monia Frere ni umwigeme mwiza vraiment umuravye umenga araguhamagaye mwiheze mugahuza amaso abenshi barakunda kumwita ko ari umunyarwanda kazi mugabo ni umurundi kazi witsitso se na nyina ngira n'abarundi ntavyo nzi vyiwe birebire mugako tubona korora industry y'u Burundi tutegereza kumushira mu barundi mugabo uri kora muraba ntumenya ko ari umurundi kazi vraiment afise isura nziza afise amataya akwiye ndibaza muri ko murabibona ni umwigeme afise isuku rikwiye ni umwigeme aguma yishyize ku mwanya ni umwigeme n'inota zifise nababwiye yuko mu bwiza n'amafaranga akora mu bwiza amafaranga arakora kuko ntushobora kuba mwiza atano tufise none atano tufise gashaho agahuzu keza ugakura agashatsi ka buri mwanya ugakura itwa tuverni itwa tuvuta tumota wudukura. Monia Frere rero aramerita mu kino kibanza cya kabiri ayifashijwemo n'ibyo bintu nari ko ndababwira byose arabifise mu ncamake arikwije. Ikibanza cya mbere cyashoboye gufatwa n'umwigeme bita Vani IC niwe mwigeme yashoboye kugaragara neza muri uno mwaka w'2023 ku bwiza haba imbere cyangwa inyuma ushobora kumuraba nawe ukavuga ati uyu mwigeme bizamuvuga ko nivyo ari kumugaba ariko gerageje kuraba inyene yishyira ku mwanya urabona neza yuko umuntu ari mwiza atwenga neza afise amataya akwiye ibyo turiko turavuga n'ibi turiko turabereka hano ku mafoto arambara neza arambara akikwiza undi mwanya bishatse akirekura arazi kumedita arazi kuraba neza ikibanza barimwo akamenya ingene ashobora kucyambarira kandi n'umuntu impuzu iyo ariyo yose ashobora kwambara nk'uko muri ko murabibona imubera imutora imukwiye cyinshi kintu twashoboye kuraba turabona neza yuko no mwigeme akwiye kuba ari muri kino kibanza cya mbere kuruta abandi bigeme bose hano mu Burundi babaririmbye kazi muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Iyo niyo list Stand TV Worldwide yashoboye kubategurira. Dupangire nawe list y'iwawe ubona rinda yarakwiye kujya mu kibanza cya mbere cya kabiri cya nyuma muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wewe ni ikihe kintu ushobora kwisunga kugira ushobore kubona yuko umwigeme ari mwiza? Iyi lisite mwarimu yateguriwe na Stand Presenter kuva muri Stand TV Worldwide. Kora subscribe aho twakoseje, udukosore muri komantere na cyane cyane ziba zikenewe kugira ibyo cyangwa nkigeye ejo mu yindi miteguriro mishasha tuze tumenye ukuntu dushobora kubyitwaramo. Turabakunda cyane, kora subscribe nicyo kintu cya mbere turiko turabahimiriza kugira turabe natwe kutwoja ku rutonde rw'ayandi ma TV online. Ciao ciao till the next time.